Nna se me se ka mseshe. Tseo ga ke di tse.
Raitso. Ke ba ka le eng?
Nna. Ngwao ya me ga e le tse dilo tseo. Badimo ba ka mphuralela tota ke a go bolelela.
Mosatsi o batla go ntshamekisa. Le lopa la re nna wa nkutlwa. Ebile o seke wa batho lo nkarabisa ga ke bua le wena. Wa nkalla. Babe! Babe!
Baby Tam! Baby!
Papa me, I go round with the book. Listen, what?
Rag with the book. Papa, what's in a car? How ratting one? Did you take an assalicar in my lover, Mab, Satian or Harrison?
Papa, rag with a bump for a lover, her haunted, or Raja. Nello working one arm, Halor Malapel, Hunta,
Mustanga,
rag with the book.
Umulu Motelli. Give it. Molapelan was Sayaka. We are someone to see. O tsama ya dikopo tsa.
Maina na.
Ba to hoteleng.
Ai.
Ibi. Ha un khotso fatse.
Re go tebo. Wa re ngwana e go senya ka ya no a sa senye mo lapeng.
Mosatsi. O semolo go karabisa.
Re go tebo.
Wa tsala he.
Papa.
Ngwana. Tsa ka go.
Papa. La ke go.
Tswele ka go.
Ke batla go itsa kwa papa. Gore nna ke ngwana ga mama lapele. I need to know.
You are not my daughter.
I need to know. Please father. I need to know. Please father. Please father. Papa, mpolelle gore wa renna.
I'm going to go to the house.
Ke
Tebo, go bata kwa.
Ke kae go?
Go simologile.
E go retse ka retsatsi yana ha ke leke. Ha ke go.
Ke bile. Ke go bata fela. O ntse ya. Wa nkutu. Mosadi. Ka re ntsa se no no re se mola pela. Out. Ha ke go bata.
Ya. Ra go
tebo. Ha go no re tshwara sente mola pela.
Mosadi. Ka re ke go bata.
Ke rile
go
ha ke tsamaya.
Malatsinyana.